go botlhokwa kudu gore morutishi a fele a lekola barutwana ba gagwe a ba lekola mabapi le tsebo ya bona ya ditlhaka le medumo letter sounds se a ka se dira gararo mo ngwageng a ka se dira mathomong a ngwaga a ka se dira mo gare ga ngwaga a ka boya gape a se dira mafellong a ngwaga go botlhokwa kudu gore bana ba kgone go tseba medumo le ditlhaka ka lebaka la gore ke ona motheo wa gore bana ba kgone go bala Department of Education e ntshitse a benchmark ya gore morutwana ge a fetsa grade 1 o tshwanetse go ba a kgona go bala mantšu a masome a mane ka motsotso o motee mo video e e latelago re tlo bona Miss Maphutha a lekola bana ka yona letter sound
tshwene molato e tla ngwanaka tshwene nna fa se ngwanaka
how are you tshwene
you are fine my boy mama tla ke tlo go pela o mpalele ya kere ee pela ga re bana ke tlo go fa mantšu then wena o theeletša modumo wa mathomo a kere bote ee tate e thoma kang ke gopela gore go tlo bolela o bolelele kae bote o mošimane wa ka setulo tafola roko galase emere bopi allright apola jale ke nyaka o theletše modumo wa ka mafelelong a kere ge rere moloto moloto e felela ka o moloto ka mafelelong ke o and then fola allright kubu bina beke puku lefodi selepe kwena ngwana tshwene ngwana ka batho then moleko wa borutiso ba re tseba goba ke mathomo o di bona tsene a se mathomo bone ka mo tlelaseng re a di šomiša kry everyday ee okay bea monwana wena o tlo bala o thoma mo o tlo fetša mo a ke re ee ge ke re thome o thome ngwanaka a re thome tshwene
O I M H I O D R I E I L U U A.
Okay, thank you, my boy. Malikwana wa bobedi. Malekana o be di a kre mushimano wa ka. What do you want? Ke di tlaka tshepedi tshepedi mara di dira motho o te. A kre o ka se retse o tlo reng? Ke le wena o tlo bana o thoma mo tlo fela na mo a kre mushimano wa ka. Be a mo na mo. And then re ke tlo re thomisha o tla thoma kre kwene. Tshwene. A re tshwene wena. Okay, thank you.